Canada na o ka chuno mo se Jackie Appiah o ka
Ebusuafoɔ ɛyɛ Diamond Appiah wɔde asɛm bɛba na wɔde asɛm so ayɛ den aba. We make ɛyɛ big history ɛwɔ Ghana ha sei. And ye audios no kwa ɛna kyɛse ɛkɔ na mona Gucci die ɛkɔ pie mu ɛwɔ mu. Ɛno na kyɛse ahyɛ mo na Gucci ebufuo ma asɛm bi a wɔno so atia fa ɛyɛ Diamond Appiah ho. A Diamond Appiah ɛde ɛyɛ yɛ nua ba Jackie Appiah edin ɛyɛ wɔde abɛto ɛyɛ abɛfo ahomatenta kɛseɛ no so. Na yɛn sɛmrɛ ne mede wobɛkɔ na wakɔkɔtie nsɛm na mmom ɛyɛ onua. Onua TV foɔ ɛkɔ ɛyɛ ɔboase ɛne de Captain Smart ɛna na wɔdi mu akɔten na wɔn kɔɔeɛ no ɛne mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔn tugu ɛyɛ Captain Smart so ɛnya policefoɔ a wɔn atwa hɔ ahyia anka ɛyɛ Captain Smart ahwɛ anka wɔn de ne funu ɛna ɛbɛfi ɛyɛ ɔboase ɛde aba yɛn kɔnkɔtie ɛyɛ Captain Smart a saa bere yi wɔnya akwanya ɛne youth no ɛkasa ɛsrɛ wɔn ɛhyɛ wɔn bɔ akɛseɛ yɛwie pɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ Jackie Appiah wɔn nso ne ho nsɛm abɛpie mu ɛwɔ Diamond nsɛm a wɔkɔka kyerɛ obi no ɛno nso yɛde abrɛw ɛwɔ ha sei ɛyɛ Jackie Appiah wɔn nso a abɛto dwa sɛ ɛyɛ Diamond Appiah wɔdiifoɔ ba anaasɛ wɔdɛɛfoɔ ba wɔde ne din ɛyɛ nyama no ɛno nso yɛbɛkɔ ne akɔtie na ɔdɔfoɔ before yɛbɛkɔtie nsɛm no afei no yɛpɛ kwan yɛbɛfa so ɛbɛdi ne ti income ɛwɔ online ne sɛ nti ɛna me recommend ɛyɛ JB Okwan digital marketing ɛde ama wo ɛsan sɛ wɔn ɛyɛ dwumakuo a wɔn aba se wo mo e ba be boa se bi ye mo aye ni qualification ni ye ni experience bia e wo dwuma mu empo ye aye wo bi na fe ye nye dwuma nye ye ko suku ewie aye su ye di ye civics enam ye mo sei e na dwuma ko wei aba se wo mo e ba be boa ye di obehia e ye wo phone laptop na fe na mana etwegu awo screen so wa frɛ mo anaso se wa whatsapp yo mo obetimi so avisit yo mo e wo mo website www.eboopan.com na wa sign up uwe pe wamu akasa ebe chilewo e kwa yefaswa ye di ye fun e generate sika ewo online odofo yinko ti insomno emra na yeba ibe bobo
you are not a good friend and she says ya de gana fo asame wo wane se the botanical name for Judas Iscariot e ye diamond apia diamond hupa kwa yanzo wo diamond apia udi ye seramensa minimi enti ya wakoko chi apia na mwa wo dende ende na sa wangwa fono mwa Canada na ya
Jackie Appiah, you are no way related to her. Jackie Appiah, you are adopted name. What is your sister? Diamond, Cecilia, dear. What's your sister? Any diamond appear, and so Sabre de Munaguchi, a unit. Other four, Yentuasso.
I'm not going to be able to do that.
I want so and maybe call US was who call law school or no my shame crate mu any ye besani ye ben I was who call school catch the yang. Na yen yet you show would dee mon na ye one or so one kind to munin and we cruje or for ye bebo bon son who the any bid carco a ye captain smart at the so na any day a beto just a ye captain smart when you un yet seem no echo PMU ewa e or boise a womu equa ye and no pa boa fo aye juma. Ewo honom na te sede na ya brefo so wo mapamu no so wayela wo so wo fa hiu ye hu bebi a wo kɔ no e na chese captain smart ene onya team ni kɔye na wo mudu wo na chese obo ase mrantie ne chese maba wo mo se som na de be e ye wo de captain ye mpɛ wani mu ahwɛ e wo ha sei ene wo mutugu ni so ni nkunye wo hɔ se wo motam na wo mututugu na wo mutietia captain so e piepia na pushipushi ne tikɔ wo mo sunsun papa na police fo ene beti captain e koma ne biaye bi e ko dwale ye ko daaye ansa ne program ne kura anye den amaso na police fo ni wie na chese wo mo ne eye emrante wa ne maba wa a wo mo ewo eye kurom ho no e ko nya kasa chirese a Captain Smart enye nipo hunu keke bi a sebi waba ha se a mujo jun esa. Yesre, muman akwenya no na omeye de, ombe kasa. Oho ena chesi womu ko jai eye Captain Musa yeni eye mlanti wane maba wane akasa. Enti bra, na beye u program. Captain Koya na fi wade boshe ake siye eno washa siye edi eshe eye mlanti yeno. Eni eye maba wano. Wadada womu vye ya de 10-10-10 sidi ni 5-5-2-2 sidi. Eshe womu nsafi mlanti ena ye tebem. Awo maji captain atumi. Oda fo yen kwa eye muna Gucci enso edi eno sudi anate se muna pese wa chese se. Se ye ka danfo awo ya danfo boni diya anate se eye diamond apia. Wono ena chese wudimu akotini aye di award emano. Na mona. Sedi ya wukeni e kama ye se sebi wudi ya wuni yu konkwansa liye. Ye nina aye ye konkwansa fo obe biya ye konkwansa ni. Wawo biya. Se wubi kanasem e cheni ria wanenu eko di hun tro. Ene 99% sana womotie ebia na eye saa wo wadamfo na a wuji ni dinti a wo kɔka wasem ekyere no wonya enyi wu maaye enti wudie wo hu sesa bi wuye ni papa pa eye diamond apie ni die ena weyi ni amanti ni mrɛ ena ba ebia na wochina no ebetimi aye wo so wo mre wadanfo bi awuji ne edi no wo bedi wnyamo e machese wo eye mona guchi wo so wonu masem ba abonti a ye behu se eye sa eye diamond apia den kwa ye comedies wo de eni esosom na mo ye kodan diamond apia so 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 de a na tese wono so no tro no aya ne eniwa esoso papa. Hey, na wutumu se wonya eye bundle anase data e di guni phone so ene na wone ne echo na da kra na wa send ne voice message na me so die na chese Jackie Appiah true bi a we twa no me so die na chese sei wone na ene echo wutumu se na owo arehiemu e wo eye na brown e wo na brown mu esan so e wo chidie e wo na brown mu wode ne do ne bibia e ra na brown mu set Nana Brown eni nyamo enso wedi nyamo Bible say fo weni entu ni padase ni so na mo fa weni eto wono nyankopon so sa wode ne hokoto eye ni padase ni so agi ni die ene wono ena weyi no ama no odofo wey ene ensem ni bi a etwegu anase etwegu ewo abefa ho atenta kese no so awoba so no this love tv me de emu nchiremu abeso mo ewo ase sa weni agi edwumedi aye di wa ha odofo any ye best stress or best subscribe to a ye just love a TV. Any of us subscribing so and tempana me and notification bell no so am I so the bear information be a bed dropping I will just love a TV no. Was so one sa ebits me aye day, one sa bits me a kebi. Sabre de minia, ye be cornia quacko pensa pensa mu akope and sem fufro. A echegu ewo abefang matin takesia no so. Na entem paswa min sa kebia. Na me de abe sum e ye itie fo ene adofo ashe fo. A womu enina ewa me dama se. E womu bre en so amo se. E de e shemi jume di a me di ewa ha. Na wini bi recommended just love a stevie. Fama wana fofo wabu sunya fo. Sa womu so e me kaya wini inti mi en jiste en bom. Tina Daniel. E te se di e ye diamond apia. Wani e ye nana brown jiste no. Sa ni yen su ye ye no e ye waha se. E ni e tijia. Any trade mu and a beto dry, yet the ebbet to hose bam, and my wusu won't sa it's me a kebi minia. For comment, share comment section, I say like a video, no share, man and so a ye afo frosso, now almost so ain't me who a ye juma pa or bar son or just love a steve, meaning elf juma, other four, my crown.